abafowabo nodadewabo sizacela ke ukuthi okhulumela umndeni udadewethu nokuthula Hlongwa ebesondela. Ukhombethe uBVA bengayisabi controversy ebengeloni igwala. Wake wasifaka enkingeni thina abahlala kwiprovinsi yaKwaZulu Natal, ikakhulukazi abacishe babukeke sengathi bawontanga bakhe. This year nje in particular wabanga kwanomsindo omkhulu kuFacebook. She was very very active kuma social networks. Comrade Nontembeko watshela ukuthi hayi akakamkhuze manje ubavelile ngeke sekukuningi kakhulu. Wamfonela uNtembe wathi Comrade BV, no, Ntana, you must calm down now. Wathi uBV, Nte, akukhalumeki mntwana, ngithini? Akukhalumeki, what must I do? Comrade Nono, sicela uzokhuluma.
Tulamdana mwenu kalela sisi oye tulamdana mwenu kalela
Program directors, the President of the Republic of South Africa, Honorable President Ramaphosa, our Minister of Mineral Resources and Energy, Mr. Gwede Mantashe, and Cabinet Ministers, Deputy Ministers, Members of Parliament, the Premier of KwaZulu-Natal, Mr. Sihle Zikalala, amakhosi wonke ngey'gaba zawo ngiyawabingelela nawo, the ANC NEC, ANC Provincial Leadership, ANC Women's League and the Young Women's Desk and the entity of the ANC Youth League. The leaders of political parties present here today, leaders of trade union present here today, members of the diplomatic corps, members of the owned enterprises, umfundisi webandla lethu uBaba Dlamuka, neCCMC yonke, the churches present here today, the Hlongwa family and abantu bakwaNzunza, ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, amen. Igama lami nguNokuthula wakaHlongwa, usisi kaBavelile omncane. Isonto libe lide kakhulu kuthina. From Friday siza ukuthi uBavelile uthulile. It wasn't easy. Akukaze kwaba buhlungu kanje kuthina. But then siyarejoice now that we understand that uNkulunkulu unecebo lakhe ngomuntu nomuntu wakhe emhlabeni. Uyazi ukuthi ufika nini, uphinde uhambe nini. Akekho umuntu esizomsola ngokuthi hayi nje, this car accident was planned. It wasn't planned, it was God's plan. Akuyona iplan yomuntu ukuhamba nokufika komuntu emhlabeni. Siwumndeni wakaHlongwa, sithanda ukuthi uBavelile ubesithanda. Ubengathandi kuphela umndeni wakaHlongwa nowakaNzunza, nabogogo nabokhokho nabo bebathanda, especially iy'ngane zakhe, even adopted kids akade ezo-adopt uBavelile bezithanda. Iy'ngane kade ey'siza, ngiyacela ukuthi each and every one of you, nithathe into bavelile anifundise yona yokusiza abantu, nihambe nisiza abanye abantu abaxakekile like you were before. Okunye ukuthi ubavelile maye maku ekhaya besu 9, then omunye washona before I was even born. Laba abanye bashone sengikhona, my elder brother washingane, then bavelile wathi ngiyayithatha lengane kuzobe yami. Usisi wami engimlamayo washona naye washingane, wathi bavelile lezi yingane zami, akekho umuntu ozophinda ayithathe. Wazwatilalelani yabona manje ngiyofakela iloya imali ukuthi nje makwakhona umuntu ongixazisa ngalengane, njengoba bengaveli abantu ngizobabopha. Nathi sisazoqhubeka senze njalo, akekho umuntu ozosixakazisa ngey'ngane zasisi wami nezikabhuti wami, yiy'ngane zethu nalezo. Nalezi ngane kade ezi-adopthile, kuney'ngane ezisempumalanga ebezifisa ukuthi zize la nazo, azikhonanga because of some logistics esingakwazanga ukuthi siwa-arrange in time. But then siyabonga ukuthi ubavelile has been the person akade uyena usifundise lukhulu. Kuningi sikucoshile kuyena ubavelile. Like myself, mina bengayazi politiki, but then today ngigqoka i-shirt le-Women's League because of ubavelile. Now I want to encourage other women, young women, especially i-young women says kubavelile kade ithanda ngale ndlela. Mayezathi iy'ngane ziyakhala, ubavelile uzoyigijima lapho. Mayezathi iy'ngane kukhona into esingayiboni kahle sis-BV, u-BV will go there. Ubavelile ubengasabi. Ubavelile was a soldier. Ubavelile you would swear ukuthi uyindoda ngendlela kade enesibindi ngakhona. Ubavelile angazi ukuthi bengamchaza ngithi ube umuntu enjani, but then ubavelile bebathanda abantu. Ekhaya we always had people because of ubavelile. Uma Tomkamshazi, Tomkamaqhoboza, ngiyaxolisa sisi. Ngiyaxolisa mkamuntu ukuthi ubavelile wakho ukushiyile usa-expect okuningi ukuthi usazokwenzela kona. Sizozama nathi ngandlela yonke ukuthi sikwenzele lokhu ayethe uzokwenzela kona. Kubuhlungu nakuthina, siyazi ukuthi kubuhlungu kanjani kuwena. Ngiphatheka kabi uma ngabe ungakhali. Ngiyacela ukuthi ukhale, ukhalisise, ungalinge ubhohlisha izinto phakathi just because ubavelile usehambile sikhona. Speak to us. Uma ungabe ubona ukuthi asenzi kahle, sicela usikhuze nathi, sizokhuzeka. Iy'ngane zakho sizokuhlonipha. Family yakwaHlongwa, we love you. Sizonihlonipha nani. We still gonna be together. Sisazohlangana even more. Umndeni wakaNzunza, siyabonga nani ukuthi nikhona, niloke nimsupport uma. Ibandla lethu i-CCMC is the family that we never had. Angazi ukuthi ngingachaza ngithini kumamfundisi nobamfundisi ngendlela enisiphethe kahle ngakhona. Sibuye singakwazi-ke ukuthi siye esontweni, but umamfundisi nobamfundisi abaze bangasi-check, bayasi-checka. Engikushiyayo, engingakushongo, uNkulunkulu uyena oseyokuveza through izinto esizozenza thina sizenzela iSouth Africa. Young Women's Desk, ubavelile ubenithanda. Can ama-programs enizowenza nisi-invite, sizoza sizonisupporta. I-Women's League mambatha, siyabonga kakhulu. Siwumndeni wakaHlongwa ngendlela enisithawale ngakhona. The ANC in the province, siyabonga. The ANC ku-national, siyabonga. The Youth League, khona ngiye ngaba nenkingana kwadla ukuthi uThandi Xola uyangazi, waseyangiphikha wathi woza la, wahamba wayongisiza lapho la ngidingeka ukusizwa khona. Ngiyazi ukuthi abantu bayaye babone ngathi izinto ziyaye zingahambi kahle abanye abantu, but umuntu umuntu ngabantu. Siyabonga. Uward 33 wethu, iward lam, has been there since day one. Siyabonga, siyanthanda, membership ya kahlongwe ka ANC ayisoze yaphinde yashintsha because bavilile uhambile. We are ANC members. Umuntu ozothi kahlongwa akayoni ANC member kuyomela ngichazele ukuthi leyo nto uyithatha. Kuyomela ngichazele ngempela ukuthi uyithatha leyo nto uyisengobani. Okay, ta angibonge ngibonge ukuthi ngiphiwe leli thuba esumndeni wakahlongwa siyajabula ukuthi ubavelile uhambele kwi-ANC nasenkosini. Amen.
Siyabonga kakhulu ngalawo mazwi kudadewethu Nokuthula, amazwi enduduzo emndenini nakithi sonke, ngoba umndeni wakahlongwa uyazi ukuthi awulahlekelwe wodwa, nathi silahlekelwe. Siyabonga kakhulu.